Yes, bakunzi ba Isaac TV, ibintu byashushe bimeze neza cyane gose, nkuko twa tubazanira amakuru meza cyane gose agatuma bari yabatera imbere cyane, dufasha bamwe babafise ibibazo kugira bashobore kuronka uburyo bwo gutuma bivuza cyane bagakira cyane bakamerwa neza cyane gose. Uno mwenye nyine ndiko ndavuga ni kuri mikoza Isaac TV. Isaac TV novuga yuko Imana irongera irakora ni muri zimwe starting iranda basomere ngaha na kuri Isaac Classic boss wanje novuga yuko Imana yasubiye gukora turaronse indi modoka apa ari imodoka twaronse ubwa mbere muri Isaac twaragize lancement officiel ayo turagira twarakoze ikintu bita conference de presse kugira imodoka yerekanwe bose bayibone yari surprise ikomeye cyane nka twebwe abakunzi ba Isaac TV cyangwa nka twebwe abakozi ba Isaac TV yari surprise kuri twebwe kuko yabaye ijya mbere twari tubonye imodoka muri Isaac TV ariko kuri no nshuro turaronse imodoka imodoka iyindi bonetse ugerageje kuraba statiza bosi wanje reka ngire ndazisome ariko uko biri kose reka ntangure nshimira imana ibujya anye imana irumva irabona ibikorwa dukora irahezagira ibikorwa vy'iwacu ko tubikora muri azi sometime turakenera aka déplacement kugira dushobore kuva hani Bujumbura tuje ibubanza dufise aka déplacement keza cyane Isaac Classic ashobora kuba afise imodoka nanjye star boy nkakoresha iyindi Juma Jukis agakoresha iyindi kugira ibikorwa tubikore byose bigane neza cyane gose kuko dufise imodoka imwe arigeze kwavuga ati imodoka igiye hariya hari abandi baza kugenda hariya biraza kubagora ariko uno munsi kuri uno mwaka twa turavugana ni modoka ya mbere irahari murayizi deja uburehaje imodoka ugerageje kuraza ino starting iranda gucishirize ko ngaha nyene ndazo uraza gutahura bosi yashize ko stati ya mbere aravuga ati Isaac TV imana ibandanya ihezagira urakoze mana imihezagiro dusengegwa niyo kwijana uko nyene oya nukuri kabisa ehe ubu rero bya biganiro byanyu mukunda bigiye kubaza ko kubwinshi mubandanye mudusengera iyo ni stati ya mbere novuga yuko bosi wanje yashise ko ariko nagerageje gushika mu rugo kugira ndavyibonere neza na neza imodoka cyangwa ndayisanga mu rugo kwa Isaac Classic bisigura yuko ni imodoka ya kabiri ubwa mbere murazi ko dufise imodoka ya black yanditse ko Isaac TV mu nyuma ngabona turarose iyindi modoka nziza cyane gose ndagerageza gukora gusomera izindi stati iyindi stati novuga yuko stati yahereye ko muri zose yanditse ati imana ihezagire akazi k'amaboko yacu urakoze mana kubandanya uhezagira hama abarera amaboko mubandanye muyarera nta kundi ugerageje kuri amajambo yanditse yashatse kuvuga dukore ni wakora ntacyo uzobura mu buzima ni wakora imihezagirizo kwa mayaje ni wakora imana izobandanya kuguhezagira nkuko tubandanya tubikora muri Isaac TV murazi ni benshi dufasha ni benshi dushikana ko amakuru ugasanga ibintu biriko biragenda neza cyane kubera Isaac TV Isaac TV novuga yuko nta gihugu na kimwe idashikamo kandi nta numwe ashatse kuyibona atareka kuyibona ategerezwa kuyibona vyanka bikunda nicyo gituma yavuze ati ureza amaboko ibintu birapfa ariko utareza amaboko ibintu byose bigenda neza cyane yaciye yongera ashyira ko iyindi stati novuga yuko yahereje ko nayibonye haheze iminota itanu ayishyize ko nanjye ndi umunyarusaku bujya anye ni stati z'abantu kazo kwandika ko ibintu bibi kuri stati izo bisoma uko nyine kazi yako nabaye nyine ngombwa kugira ndabivuge kuko n'umunezero ugeretse nkuko naba ndabivuga umunezero ugeretse kandi gusubira ko kuronka imihezagiro nk'iyi iva ku mana kuko imana ituronkeje imodoka ayishatse yuko ibikorwa biba byinshi tujya ndetse no muri interior dpay nimba juma jukisi azoba yagiye n'imodoka imwe hariya imakamba Isaac Classic azocagenda n'indi modoka hariya ibubanza akimjinio na wacagenda hande bizaba byiza cyane gusumba yakiyahereza ku stati ivuga ati bujye yemwe abantu turagoye erega singombwa turonkere rimwe umwe wese afise umunsi wiwe na masaha yiwe ya yeah, of course ano munsi ashobora kuba aronsa kaduga ejo nawe ukaronka iyindi kandi erega dusabire n'abandi bose bariko bafise icyo cyifuzo cyo kugura imodoka bazironke imana nta kidakora kandi byose ni vy'imana tubirekera imana kuko wewe ntavyo kwishoboza yaciye yamandanya avuga ati nkubabazwa no kubona Isaac TV twerekana imihezagiro n'ibitangaza imana iriko iratugirira je nibaza ko abagwaye ingwara ya muhaho nibyo bindi byanatashya munahaha Yesi yagerageje n'umuhaho natashya babivuga ndetse na timu natashya barabivuga cyane gose imihaho munahaha umugani n'umugani uraho Yesi ariko ikintu no cyamvuga ko ngaha ku mantere gatoya yagerageje kuvuga bisigura ati twese nituronkera rimwe abagabo ntibashobora kugira ante kuronkera rimwe uno munsi Isaac TV iraronse indi modoka indi ngendeshwa izotuma turonka makuru atandukanye kandi ndetse tuje no muzindi ntara ndetse kure kure no vuga iyo umuji wizindi ntara zitandukanye zo mu gihugu kuko birafashe dufise ingendeshwa yaci avuga ati nimba bishika tukerekana bimwe mu byo Imana iriko iradukorera ni kugira twereke leta nabaje badusengera ko ugwaruka turiko turagerageza kwiteza imbere dukeneye gushigikirwa birenza aha kandi tunerekana ko iterambere ry'ugwaruka muri rusangi riri mu maboko yacu yes of course nababandi baguma badusengera amasengesho yanyu Imana iyakire yes mbwa iyo umuntu novuga yuko ahezagiwe n'Imana kubigaragaza n'ibintu bisanzwe nibaze yuko atari bibi kuko no mu rushengero iyo mu rushengero wakoze ivyaha uragenda hari ukatura kugira Imana ikubabarire be mu gihe Imana yagukoreye ikizi ukakigaragaza nibaze ko atari byiza reka tubashimire bakunzi ba Isaac TV mwebwe nimwe mutuma yose tubishikako aho muri hose hari abariza Canada dufate America yose dufate Africa yose na Asia ndetse na Oceani novuga yuko benshi baradukirikana kuri Isaac TV beka tubashimire rero kuko ndabona nimiheza guri komeye nawo bose atacarambira migize umunyarusaku aza kukibona kuri YouTube cyagiye ko kandi baza gutanga nimba za kunyirukana nta kundi yabishyize kuri stati bisigura yuko abantu bose contact ziwe barabona stati yiwe nanjye of course navuze ati uko biri kose nanjye ntegerezwa kugira ante ntegerezwa kubipostinga nanjye ndabikorereko novuga yuko ibiriko biba byose ni migambi y'Imana imodoka ya mbere twarayironse mwarabonye conference de presse yabaye turiko turapresenta ariko ntivyabaye ngombwa yuko ngira aza gupresenta iyindi nanjye naguye nyene muri kabaza kuko nakubise iyindi surprise kuko naje ndabona imodoka ngerageje kuraba stati nsanga nivyo rero ivyavuzwe umva stati nabaye toma ariko nagiye ndirukanga ndavuga ati uko biri kose nka Starboy muri Isaac TV ngezwe kubibona ndahamagara mugenzi wanje Juma Joxi mzee naona kitu ibi byose ni ku bugombe bw'Imana Imana ni ibikora cyane nanje mbaye ngombwa kugira nshime kandi nshimire na leta nkozi leta mvyeyi abajene nkuko babidusabye kugira dushobore gukora ibintu bishobora kuduteza imbere Isaac Classic yarazanye Isaac TV araduha kazi Jester Boy araduha kazi Juma Juxi Akim Gino Delicia ndetse na Santa uko biri kose urumva ko abajene tuko turatera imbere turiko turakora kandi turiko turazana ibintu bitoroshye kuronka imodoka si ikintu cyoroshye n'umukozi wa leta arashobora gukora ugasanga kugira aronka imodoka ni ikintu kigoye cyane bya bindi rero leta nkozi leta mvyeyi idusaba tubonereho ko nka Isaac TV yabishitse ko nawe bishora kugushika ko ejo kandi abagabo ntituronkira rimwe nimba Isaac TV yarose imodoka igira kabiri bisigura yuko nawe ejo uzoronka kuko Imana itanga mugisiransi urashobora kwibaza ati Jason Zofandosi modoka ariko Imana ikagukorera ibintu byiza cyane gose ibintu bikagenda neza cyane my name is Starboy Mr. Home Mr. Meat the voice from Injo uko biri kose ndabakunda cyane gose Angende la Capitale ndinga kubganya kugira dukore byiza cyane kugira tubandanye kubazanira amakuru agezweho kuba ni modoka yabonetse nuko tuzoji bubanza tworohewe nuko tuzoji gitega tworohewe nuko tuzoji makamba ku bantu baguwe bafise ibibazo kugira nushobore gufashanya dukore igikorwa cy'Imana hama bigende neza gira like na share na comment unibagire kugira Sabonnez kuri Isaac TV kugira ubandanye kuronka makuru meza cyane gose ntuzurashira ko amasate yari yose kuko mwaya n'umwaya dushobora ku korerako urusaku tukarushira habona Isaac Classic umbabarire urusaku ndarushize hejuru bose bagiye kurumenya Isaac TV bye bye ciao ciao.